muri Karumeli hambavu y'ico gisabisho turaheza tugakora n'ubutumwa kandi tukagira n'umubano mwiza la vie communautaire.
Akanyamuneza ntangire kuko basangiza umuhamagaro wanje ukuba ndi muri Karumeli. Kwinjira muri Karumeli kwijewe kabaye akaryo keza ko guhura na Yesu, na cyane cyane mu cya gisabizo cy'agacerere aho umuntu aba ari kumwe na Yesu azi ko amukunda, akamutura ubuzima bwiwe, akamubwira byose. Kwijewe rero kabaye akaryo keza ko guhura na Yesu, nzi ko ankunda, anyitwararitse, nzi mbere yuko n'ibyo byose ntashobora kurinda ndi kumwe nawe bishoboka. Kabaye akaryo rero ko gutanga urwo rukundo yadukunze buri gihe arigo nama ndondera, ku buryo nshikira urwo rukundo rwuzuye arigo yaje kumpamagarira, arigo ahamagarira abantu bose. Rero n'akanyamuneza ntangere kuba ndi muri Karumeli, nkaba nshobora kuranga ku kanya ko gutanga urukundo Yezu yadukunze muri cya gisabizo cy'agacerere, mu kubana n'abavukanye, bikerekana urwo rukundo Yezu aduhamagarira, nanjye ampamagarira kuguhura n'abavukanye banje, tugasangira ubuzima ariko dusangira n'igisabisho, twishimira urukundo Yezu yadukunze. Kwijewe kandi ni uburyo bwiza bwo gutangarira urwo rukundo rugaragara no gushika ku kinyegezwa cy'ubutatu bw'Iranda, aho ntangara urwo rukundo rwigaragaza mu butatu bw'Iranda biciye kuri Yezu Kristo yadukunze. Ibyo rero bikampa kumba mfise igisharara cyo kugenda kumenyesha urwo rukundo Yezu yankunze mu Bakristo, kugira ngo mvuge ntangaze hose ukuntu Yezu yankunze, ukuntu adukunda, kandi buri gihe ashaka ko abantu bose bagenda bamwirukira kugira ngo abakize. Kwijewe rako niko kanyamuneza kanze kuko muri Karumeli gusanga urwo rukundo Yezu yadukunze, kugira ngo ntize nshike kuri iyo ntambwe yo kurushikiriza no mu bandi bakristo babyipfuza, maze baheze baninahaze hamwe urwo rukundo Yezu yadukunze kugeza aho tuzobana nawe ibihe byose.
Umuhamagaro muri Karumeli ku bwanje ndawutahura nk'umuhamagaro nyine uva ku Mana. Imana rukundo, Imana ikunda umuntu kandi ikamwizera, maze ikamuhamagara kugira ngo abane nayo. Umuhamagaro muri Karumeli jewe ndawutahura mfatiye mbere kuri hamwe Yezu ahamagara abatumwa biwe ba mbere mu kigabo muri mu nkuru nziza ya Mariki kigabane cya gatatu. Turabibona Yezu ahamagara abatumwa biwe kugira ngo babane nawe, hanyuma aheze abatume. Muri Karumeli rero uko kubana na Yezu, uko kubana n'Imana, nibyo dukora mu gisabisho cya minsi yose. Igisabisho gihera mu isengero nibyo, ariko igisabisho kidaherera mu isengero kibandanya mu buzima bwa munsi yose, mu byo umuntu ariko arakora byose akaguma azi yuko ari kumwe n'iyo Mana. Kuko igisabisho muri Karumeli nicyo gisabisho kidufasha kumva kw'Imana atari ikintu cyangwa umuntu aturengeye rwose, ariko twumva ko Imana ari umugenzi wacu, Imana tuzi ko idukunda. Hanyuma gutyo ibyo turimo byose tukabandanya tuyaga nabyo. Tereza Mweranda wa Yezu cyangwa Tereza w'Iavila niwe yavuze ati igisabisho kirashobora no kubera hajya nyine mu gikoni uri kurateka, dans la cuisine, dans les marmites, ukabandanya usenga uvugana n'Imana mwutwo tujambo duto duto twimva mutima nk'akarorero Yezu ndagukunda Yezu mfasha aho uri hose no mu isoko ushobora kuguma ukora ico gisabisho cimva mutima mutujambo twimva mutima tuva ku rukundo ufite Imana uzi kwigukunda niho mbere umweranda wundi Rafaheli Karnowski yavuze ati isi canka abantu boshobora kumbuza byose ariko ntibashobora kubuza umuntu gusenga kubera iki kuko nigisabisha aho uri hose ushobora gukora naho woba wugaraniwe ahantu ico gisabisho kirashoboka kuko urazi kw'Imana iri hose Imana rukunda Imana mukunda namumenyeranye mu gisabisho nyene ico gisabisho rero higaheza kikabandaniriza mu buzima bwa misi yose rero inyuma yuko guhura n'Imana mu ico gisabisho turaheza tukabandanya tuge dushira nabandi iryo jambo twazirikanye muri twebwe maze tugashira abandi Yezu muri bwa butumwa bwa misi yose dukora rero muri make igisabisho kibandaniriza mu butumwa kandi kikabandaniriza n'ingene tubanye nabandi erega burya umuntu yovuga ati nyereka ingene ubanye nabandi nzoheza amenye ingene usenga rero muri Karumeli hambavu y'ico gisabisho turaheza tugakora n'ubutumwa kandi tukagira n'umubano mwiza la vie communautaire kubwanje umuhamagaro muri Karumeli muri make ndawutahura gutyo
ubusima muri Karumeli igitangaje no kuva mu rugo ukasanga abafurere nabo bahamagawe n'Imana mugomba kubana mu mahoro mu rukundo mukaguma muri hamwe mu isengesho iryo sengesho rero rikugurura umutima ku buryo ubasha kushika kure abantu muri iyi si benshi ntibakibasha gusenga ubuzima bwacu rero nk'isengesho rituje isengesho rihozaho bituma twiyunga nabo bose abo badashaka batakibona umwanya wo gusenga abo batakitaye ku byo gusenga nibo tubasha kubana nabo iyo uri muri chapelle usenga ubizi neza kuri imbere y'umuremyi wawe nawe uri kiremwa cye bituma umugeza aho ibyo ukeneye byose cyangwa se ukanaceceka kugira ngo ubwe akuhe ibyo yakugeneye mu bisanzwe ubuzima bw'i Karumeli burashimishije kuko ntabwo usanga yo abantu bikuza bigera bakuru abandi ari batoya ahubwo tubana nk'abavandimwe ntabwo umwe abayumva ko asumba undi nta nicyo agira murusha ni nacyo ni nayo musanzu dutanga muri kiliziya yacu muri kiliziya buri muryango ugira umwihariko wawo twebwe umwihariko wacu ni isengesho tukabasha gusenga dusabira isi natwe twisabira ubwacu tugakunda Imana ndetse tukayikundisha n'abandi Kristo Yesu akuze.
Alors bonjour chers frères et sœurs dans le Christ, good morning dear brothers and sisters in Christ. Nagira ngo ndababwire muri make ikijyanye n'umuhamagaro mu muryango w'i Karumeli. Kuri jewe uko ndabitegera umuhamagaro mu muryango w'i Karumeli nuko kumva urukundo ufitiye umukama n'abavukanye ko rushinze imizi mu mukama ukumva muri wewe icyo gisharara cyo kurondera umukama mukumukunda no kumukorera ukihatira iminsi yose kuganira nawe mu gisabisho kitareka buri gihe ugerageza kuganira n'uwo mukama uzi neza akagukunda nawe ukamukundira akagukoresha akaguhindura ukagerageza gushinga imizi muri ubwo rukundo ufite iyo mana yawe wamaze gutegera aho igukunda ukihatira kandi no kugaragaza urwo rukundo ukunda Imana ruciye mu bavukanye mu bana nuko muri make jewe ntegera umuryango w'i Karumeli n'iki dufasha mu kumva buri gihe dushaka kwihatira kumenya iyo mana tukaganira nayo mu ijambo ryayo ikatuyagira natwe tugaheza tukayiyagira mu rukundo ndabahaye ikaze rero mu muryango w'i Karumeli kudusangira ako kanyamuneza umukama yadushizemo dushaka ko natwe umunsi uri izina tuzohurira nawe mu ijuru umubyeyi Bikira Mariya yamadukandira iminsi yose ari nawe twisunga mu muryango w'i Karumeli tukama igihe cyose tumuyambaza ngo adusabire nabandanya duherekeza muri icyo gihe kugira ngo twese tuze tubashe gusanganira uwo mwami Yesu twakunze nawe akadukunda. You are most welcome in Carmel. Bienvenue dans le Carmel pour partager avec nous la joie dans le Seigneur. Goodbye. Thank you very much. We love you all. Thank you. Thank you. Ciao.
This is a special gift from Burundi and Rwanda for you.
Ugenda nashimi. Oya, oya sino vyoba uga kugenda nashimi. Femana wa mare jose. Ibyiza wangabiye. Mana ya